Rosichiro, chie bibanda chikore kanabia, tali kwaana na maaburi, that is an awkward, backward, political drama ya Simbarati ya Bwati.